Ndandichilo ukuba eyamimpilo isezotshintsha bawo ndiyabulela ngondenzela umusa imibuzo ebendinayo iphenduliwe Ndandichilo ukuba eyamimpilo isezotshintsha bawo ndiyabulela ngondenzela umusa imibuzo ebendinayo iphenduliwe ndivuke ekuseni ubuthongo bugcwele ebusweni ndingalali ebusuku ndihlanganisa jonge impilo seyitshintshi xa uqaliba ngathi uyadlala loo nto ungayithatheli phantsi impumelelo iqale zantsi kuba mnyama ukuze kukhanye ngabanakabantu abasoloko bethetha ngoba sosebawafeze maphupho wakho loo nto ixhomekeke kuwe just believe in yourself ngazithatheli phantsi intoba sebengakuniki itshansi ungayilusi focus noba abanye sebena jealous Ndandichilo ukuba eyamimpilo isezotshintsha bawo ndiyabulela ngondenzela umusa imibuzo ebendinayo iphenduliwe Ndandichilo ukuba eyamimpilo isezotshintsha bawo ndiyabulela ngondenzela umusa imibuzo ebendinayo iphenduliwe I'm blessed I am blessed.